level. Tenakwe.
Tenakwe, Mr. Speaker. Reo Māori te kōrero. Nō reira, ko tāku... Ko tāku e te tuatahi mei e whaiwhai haere ngā kōrero etahi ki a koe. HR Robertson, tenakwe, hoki mai ki te tūru o te Speaker. Ko tāku he mei ki a koe, ko eke ki te reo ngā taumata. Nō reira, kia ora rau atu. Mr. Speaker, ia mātou te tiro ana ki tēnei pire, te Legal Services Bill, kāore mātou te tiro whai tēnei me ki. Arā, ki te mā me te pango. Ko tā mātou te tiro, he tirohanga whānui me ki, kia tāi ai te tiro ki te hohunutango ngā take pēnei tēnei ki mō i te aroro te whare. Kei te pūtake o tā mātou titiro me ki o ona whakaro te pāti Māori e pēnei ana. Mena aira nei he painga tō te pūnaha a ture ki te hunga me ki te hunga whakarairai o te hāpori ki te tika mā te āwhina a kupu mā te āwhina a roia a nohoki. Nō reira, kei te whakaiati mātou ki te whakaro ke whakamātauria ngā roia I mua o tā rātou noho I te rārangi roia, he pai tērā ki tā mātou titiro. Ki o mātou titiro. Ki o mātou whakaro, me pērā rawa te tika o te reo Māori. Tuarua, mena, ka tino harikoa mātou, mena I whakai te minita ki te whakahoki I te pūtea mo te Legal Services, Māori Legal Services, engari kāre tērā I eke panuku. Ka toru kanui te hiehie kia noho pū te komiti āwhina a hāpori me ki kia whai wāhi te hāpori ki roto I ngā whiriwhiringa me ki ko te Public Advisory Committee tērā. Ia mātou e te tiro ana ki etahi atu ngā take kua noho a wangawanga te pāti Māori ki te whakakorenga o taua komiti arā ko te Public Advisory Committee arā ko te rōpū e āwhina ana I te Legal Services Agency mō ngā mānukunuka o te hāpori mō te āwhina a pūtea, āwhina a noho, āwhina a mātauranga rānei ki te hāpori ki tētahi wahanga rānei. O te hāpori tākoe kōrero nei. Ki tētahi atu take rānei, ka tai atu ki mua te aro te minita I te mea, ko te iwi Māori, te hunga Kimi āwhina, hia āwhina ana I te nuinga o te wā. Ko tino titiro mātou ki te pūtai ko te pire, ki te titiro ki ngā take ko puta mai, I roto I ngā kōrero, e ko kōrero hia nei, I te mea, te tikanga ia ka haere ngā painga te tikanga me haere ngā painga ki te iwi Māori hei whaiwhai haere te kōrero a Dame Margaret Baisley e kōrero hiake nei if the legal aid system fails Māori the system fails altogether koina tana kōrero nō reira nāna āwangawanga I mua mō te legal services he pai kiatu mena ka taka te hunga nei ki raro I te pāremata he pai tonu tērā kia mātou pēnei tā te Keith Locke kōrero ake nei engari Mr. Speaker ko tētai o ngā taki kōrero hi rote I te whare he mea he take nui whakaharahara kia mātou ko tērā e pāna ki te wāhanga tuarima I te whārangi tuatahi arā e kiana ko ngā rawa ki te whenua Māori ki te whenua Māori me pēnei pēr te whakamārama ke I roto I te Baisley te puku te kōrero a Dame Margaret Baisley mō te legal services e harita mea I kōrero hia e harita mea I puta ētahi akiakinga e hāngai tunu ana ki te moni o tēna me ki ko te whakamātautanga o te moni me ngā kaitono me te nui o te moni a tēnā kaitono Mr. Speaker ko te whenua Māori he take nui I roto I te tirahanga o te ao Māori he mea me ki e meana kuai mātou a Māori nei. I roto tētahi o ngā whakatau ki, e kiana nōku te whenua, no hoku tūpuna. Nō reira, arā nuatu ngā kōrero e pāna ki tēnei mea ki te whenua. Nō reira, koinei I puta te mānuka-nuka nui I kitea mai ai, e kupu I noho huna nei, I roto I te wāhanga tuatahi o tēnei o ngā pire, arā I te wāhanga tuarima, e meana ka whakaaitia ki a titiro te kōmihana ki te rawa me te moni ka puta nā runga I te āhuatanga o te whenua Māori. Mena ka titiro ki te wāhanga tuatai I tōna whānuitanga, kei te kite atu, kei te whakaaitia ki a titiro whānui ki tēnei mea o te moni, o te pūtea, o ngā rawa, a tēna. Kia tāi ai, te whakamā tautau, mena ai rānei, kāore rānei, ka tāia e tētahi te utu e ngā nama mō te āwhina āture. Mō te wāhanga tuarima, o taua wāhanga, whārangi tuatahi, e meana, mena ka tāpirihia mai ko te pūtea me o pānga ki te whenua Māori, ka matu ka tāia te whakatakoto I tērā momo whiriwhiringa I roto I ngā whakahari o te kōti a whānau nei. Doira, ko te, me ki, he ahu o wau te whakamāramaki tēnei te reo Māori, Mr. Speaker, engari ko te tino pūtake o taku kōrero, he rere kē anora te titiro ki tēnei mea ki te whenua Māori, nā rungi te mea, he tirohanga tō te ao Pākehā tākoe kōrero nei. Nā, mena ka titiro, e hari te mea, ka titiro a Māori nei, ki tōna whenua, ko tētahi wāhi ki tēnā tangata, ko tētahi wāhi ki tērā tangata, ko tētahi wāhi ki tērā tangata, kāo. He titiro whānui, e hari te mea ka pērā tonu te titiro o te ao Māori ki tōna whenua. E hari te mea ko te pānga ki te whenua, he take a pūtea nei, a rawa, a whairawa nei, kāo. He titiro a tikanga nei, a kamatu I ētahi wā, ka puta te kōrero e kore a ngā Māori e hoko I tēnei mea ko te whenua. E te mea e hara nōna tērā whenua, he whenua nō ngā mātua, nō ngā tūpuna. Ko te nuinga o ngā tāngata ka whai pānga ki roto I te whenua Māori, e hari te mea ko te rawa te mea nui, e hari te mea ko te moni te mea nui. I te mea kai te mōhio tonu ko ngā painga, ka meki ka taka ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna te wā. Ka mutu ki te ata wete I nei take I roto I ngā kōti, he waua, he mea nui tērā. Nō reira, ki roto I a te wairiki I tēnei wā, e he kēnei ngā whenua, ngā puraka whenua Māori, ki roto I te rohe o te wairiki, o te tai rāwhiti anō hoki, he maumau moni, he maumau taima noiho, te whaiwhai haere I te honga, ka whai pānga ki tēnei mea ko te whenua. Ka mutu, e hie kēnei ngā Māori kāre te mōhio, he pānga whenua tō rātou. Kāre rātou te mōhio, kai te noho huna, wā rātou kōrero mō te whenua, kai roto I te kōti whenua Māori. Nō reira, he wāua rawa. Nō reira, e whakatakoto hia e te pāti Māori tēnei take ki mui te aro te minita, engari auare ake, e whakatakoto I te kōrero ki mui ngā pāti o te whare pāremata kāre eke ki panuku I ngā pō, hoi no, e hari te mea no te kore hihia, engari kāre eke. Ka matu ko te, hei kupu whakamutunga pēr ki tēnei o ngā kaupapa, he mea kāre tēnei wāhanga e paku āwhina I te iwi Māori, ahako ko rātou te honga e kemi āwhina ana I roto I te kōti, ko tā mātou kē, ko te keatu me pana atu tērā, me ukui atu tēnei wāhanga I roto I te pire, ke tāia e te iwi Māori, te honga e whai pāngana ki te whenua Māori nei, te kimi āwhina I roto I ngā whiriwhiringa, ke tāia e rātou te tono o tētai āwhina I roto I te kōti. Kona te mea nui, mena ka whakatāpiri hea te whenua Māori ki te rawa, ko nui ake te pūtea, kāmatu ko raruraru katoa te iwi Māori, mena ka tono pērā. Kia ora tātou.
Mr. Speaker.
Mr. Speaker.
I call the Honourable...